namukena kambe ka master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course, I'm the tech ally. I'm going to post the post. I'm going to take a link, of course, not producer yena, Hlavu Sikiza, and also Sayicology. Yeah, so, of course, that's 16th of March. I'm going to go to guys. I'm going to scroll account. I'm going to go to the end a live video. I'm just saying, I'm going to go to the video. I'm going to go to the video. I'm going to go to the video. I'm going to go, of course. As you have heard, very Easter hada watamakigwane. So leswi vula ntsena ku hosi ngove swi loko i ta a ri kona ka EP ya magigwane ku nga DJ gift. Hey, swi lalo ngopfu la ka channel la siku ri xitori xa chela ku hosi ngove why a nga la ku tirhisana magigwane a n'wi pusha as producer ya yena the same way leswi Ben Mayengana swi endlaka ka Hlavu. So first of all ni nga vula tani congratulations to hosi ngove. This is a very, very good move. Ishilo leswi a fika swi ndlika ti-project hinkwato na last year. Because ya last year a ya ha twalanga no twala ku lwela ntiyiso ya DJ gift. A fika swi ndlini na ko. So ni nga vula tani congratulations to hosi ngove i mhaka ka i khale ke yilwaleyo swi vula ka channel n'we mi nga khale mi ri lama swi tivi khale. So ni nga vula tani congratulations to hosi ngove. It's a good move, okay?
I know. Ku hava la nga ta tlula ngoma liya ya kona. Swi ne vasi hi leswo matani. Swi ne vasi ya karata ngoma yaleyo. Wata magigwane a se heta ni. Mara next week ta va hetile.
Mberi xilevas track ya koho as you heard i raveseta. So swi very, very clear guys ku hosi ngove a nga ri interested ka this project a hi lwale ntiyiso. Mina I personally believe ku hi side ra mina I think hosi ngove a za a pusheka sweswi eleswi vona ku heyi ku nga tika this good friday because loko u languta line up or the features leti nga kona ka album ya Hlavu heyi yi bohani ngopfu album liya. I think hosi ngove swi vona ku heyi ma nga nga bela ku dlaya limpopo poison ku hi side ra yena ni swi hi vulala from perspective ya hosi ngove I think hi leswi a swi vonisaka swona hence a nghena na hi sweswiwa and a va se heta va ha ku sungula this project like a ni tiku ti-tracks ti ngani vhelevhele a ni moswa ku sweswi huta mara sweswi hi twa a khala laha track yin'we leyi va ngo i xilevas okay
ta mi karhata magigwa swi vuyele xilevas hi kwecela xilevas easter hi kwecela xilevas lavakulu va swi tiva ku kwecela xilevas hi loko stay easter ntsene
hi kwecela xilevas okay alright ma mi ni nga vula ku mhaka kahle so nona ni nga tiki hi mhaka nomunda a ri ka nomunda vito ku ta kha ku huma single track me a ya rizki a mi swi ni fana na n'wina ma a na ha twisi nchumu kumbe xa swaku na nomunda ta kha humesa single tlhelo swi ri ne ya yena and single leyi a swi tikombi na ku hosi ngove na yena ta kha ri involved ka yona a mi swona na video leyi a hi endlini na la video leyi a va hi endlini na vona se a ni tivi ku swi langutisa kwini kwala mara hi ta hi khe hi vake tihlo hi vona ku va humesa kuyini mara ka DJ gift i ta ri kona hosi ngove as you can hear ka video
loko mo tlula ngoma leyi ya xilevas a ni ka ku machaa
se xi tirini xi cincina nga ha vuri ku loko mutlula or mo hi tlula something like that ni nga tshika music okay
a tluliwi a tluliwi a swi tiva ku hi endla yini va ta magigwane hi xilevhasi ku ta va kha ku ba xilevhasi ya swi ta ndza honge mi nga chayachaya loko swa ha sungula mara 2 days 3 days hi ta va hi kha hi twa xilevhasi hinkwavo hi leswo madama a ti chavisani mo byeriwa ni byeriwa mutiyisi magigwane xilevhasi xi kwece wa kwecela xilevhasi leswo
mi ri voneni va ku rindzisa ku yini
xa xizi n'wana mhani ika swikoti
musi mi ri voni voko ra hosi ngove a ri tirhisa ku yini a hi tlheleni nyana ndhawukunyana la mi vona swin'wana la
magigwane xilevhasi xi kwece wa kwecela xilevhasi xitsonga xa xizi n'wana mhani hi nge swi koti hi nge swi pfali hi leswo
as I've heard hayi I vulavurileni hosi ngove so swi clear a ni loko ku ri ya ku pfaleni swi kota kha pfala ti-project to fana ta vo Hlavu Sikiza na vo Sayicology ku hi tona ti-main projects leti hi kha hi ti langutana ka channel la DJ gift no hi languta project ya yena like in terms of ku va compare na lava hi nga ku yi compare mi nga mixona ka channel because based on the previous projects that yena, I think I'm not that much impact, that's why. So hopefully this time around ku hile swo singo vavula ku swona va ta va karhi va pfala ku ta kha ku kwetsela xilevers. Another quick update, of course, after loko hosingo va endle this video ivi hi vona Hlava fika a responda to this matter. Mi n'wina mi swi tiva ku hayi mhaka ti-coincidences laka master ti I believe loko swilo leswi swi ndlelaka swa fambisana swi va kha swi fambisana. So Hlava ivi a posta this post hi ta hlaya yena fastinyana laha laha hi nga fika hi vona a fika tsala ku a va twalangi a yi lavi u ri na small heart cause u ta juluka u nga yimi hi mhaka nghomo, okay, ivi a hlekelela emindhana ku mani ma belansele gamaransele ni dlayela ku tshika leswi nga fika tsala swona emindhana ku phela last year ni va be nga ri a va humesangi and a ku ri first album phela line leyi loko hi fika hi langutisa laha hi linka ngopfu na project liya ya msela wa yingwe ya Sayicology ku a va humesa around the same time ande ka project ya Sayicology kahlekahle in overall hinkwavo a ku album ya hosingove hosingove yi tirheni matimba swinene mara loko ho swi langutisa va buwini loko hi lala ku lavula ntiyiso laka those projects ye, okay, then a tlhela continue a tsala ku a va twalangi maseve and a ni tshembi va ha ta twala leswi a nga vuya a ku tlhela kombisa swona Hlavu Sikiza kwalano hi yona quick update ya kona. Se ku busy blind guys hi nyimpi leyi yikulu leyi mina ni ta voni swona ku ya wena mani u ngo mi swi tiva ku mina ni yimela project yi huma ni twa. All right, hi leswo.